Karimwe, yes, ni too much. Ubikora neza ukanyemeza, ukabikora mu mutuzo nkarengegwa. Urukundo rwawe ni mbone karimwe, ikana numwe no kugereranya. Nyemerere nkunde kuko ngukunda, uruwanje nkunda. Akira umutima wanje ndawuguhaye, my city banana. Reka nshimire Imana yakumpaye, urumwigime atandukanye n'abandi. Kora byose ubifise mu burambe nakuzeze tauri cyabwenge egumana nanje egumana nanje nje kura egumana nanje ma switch lover egumana nanje egumana nanje egumana nanje nje kura egumana nanje ma switch lover. Urukundo rugaruka nawe ndabona sana we my sweet bam 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 yeah nyemerere nkunde kuko ngukunda uruwanje nkunda akira umutima wanje ndawuguhaye my sweet banana reka nshimire Imana yakumpaye urumwigime atandukanye n'abandi ibyo ukora byose ubifise mu burambe nakuzeze tauri cyabwenge egumana nanje egumana nanje nje kura egumana nanje ma sweet lover egumana nanje egumana nanje egumana nanje nje kura egumana nanje ma sweet lover.
Vyorohe canke bigume je nawe ni forever never make you cry.